Moni amai abambo anyamada ndi asikana mutsikulale ndufuna ndigawane nanu mawochepa ukamawerenga pa book la 1 ya Korinto chapter 9 verse 19 kufika 23 timva mene Paulo akufotokozera mene moyo wake iye adakhalira kunena kuti kwa mene alibe malamulo ndinakhala wopanda malamulo ngakhale kuti sindine wopanda malamulo a Mulungu wofuka ndinakhala wofoka kuti ndikope wofoka ndimachita zinthu zili zonse kwa anthu onse kuti ndimachita zonsezi chifukwa cha uthenga wabwino kuti ndigawane nawo mdaliso wake. Amayi ndi abambo apapa tikuona mmene Paulo imene inali njira yake yofikira anthu osiyanasiyana. Akuti kwa wofoka anakhangati wofoka, kwa anthu ena amene amaoneka kunena kuti ino ndi achiramulo anakhangati wachiramulo, cholinga chake anafuna kuti ino awapindule. He became everything for the sake of Christ. Akuti anapanga zonsezi chifukwa cha Yesu Kristo. Amayi ndi abambo funso mene ndili nawo ndilona kuti ndi zinthu ziti zimene for the sake of Jesus Christ, chifukwa cha zina la Yesu Kristo, mwalolera kuchita kapena kuzisiya. Inuyo mwalolera kunena kuti izizi sinayenera kuzichita, but for the sake of Christ. Ambira ife mwina mutsiku la lero tikulephera kuyankhulana mwina ndi anthu ena chifukwa cha udani, koma for the sake of Christ kuti mwakonzeka kuyanjana nawo. Ena aife mwina tikupezeka kunena kuti timakonda mowa, koma for the sake of Christ kuti mwakonzeka kusiyana nazo. Kaya timakonda kusuta, kodi ifeyo anthu ena atilangiza ndipo tadana nawo, but for the sake of Christ, what are you ready to sacrifice? For the sake of Christ, kodi inu mukulolera kunena kuti anthu amene amaoneka kuti ndi achikunjawo mungathe kupanga nawo associate, mungathe kukhala nawo pamodzi. Paulo amacheza ndi anthu amene ali oyipa, komano iyeyo sikuti amachita nazo zoyipazo, kwa mwanjira ina anabwera nawo pafupi. Ambira ife lero wa Kristu timazitaya kwambiri, timaziika padera, koma ife ndi mchere wa padziko lapansi. Ambuye atitandize kuti kulikonse mmene tikupita ifeyo, monga akufotokoza pa Mateyu chapter 5 kuna kuti ife ndife mchere komanso ndife kuwala, tikawalire wina aliyense. Ambuye akudalise. Nali ndine Victor Khaula, tuonane siku lina. Amen.